looking for a cuss, looking for a curse. Oh yeah, I'm gonna fall in one. I'm gonna fall in traps, I'm gonna fall in bats. Wait, what is that? A shiny, shiny, beautiful coin. Come to me. You're gonna be mine. Mine the best take care of coins. Come here! I'm gonna touch you. I'm gonna touch you. I'm gonna... What? How could a coin move? It's teasing me. Oh. I am so tired of getting that coin. Wait a second, is it off the cliff? How am I supposed to get it? Bill's gonna be so mad if he don't let his dad get it. Also, it wants to stay in there. I'm gonna die. Dun 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 dun. Dun 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 da 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 da